na pesio micro ope sabana changu mbote
bana changu mbote mbote mingi soki na lobi chango yango bozongisa yango yo bona zomona chango yango bana changu mbote changu yango changu yango na ero yo ponga moko nauti aéroport